A long time ago, in the 40s, Dizzy and Bird gave us this song. They called it a night in Tunesia, and the melody still lingers on. It was noon, very strange, and through the square as my heart was dead. You can play along, and the melody still lingers on. Max and Miles and Name, just two, together they grew. The music was young yet strong, and the melody still lingers on. They paved the way for generations of Coltrane down to me. No one could stop the winds of change. Without them, where would we be? The Duke and the Prayers were there before. Ba da 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 da